yeah. So hard. Pesa Kwanza shit. No more records.
You know that man makes money.
Kalulete. You know what? fromTamaduniMuzik shit. Pesa Kwanza.
You know
yo, niggas always do great things in a small way. Nick just do small things in a great way and it gets paid. Heshima ya kweli baba nyumbani ni msosi mezani.
You know that man makes money.
Hata ziwe dili haram za machizi wenye akili timamu. Kwenye gambe juwa bili kuzamu. Asali ya dhiki ni chungu mithili ya jehanamu. Yeah, hili unafahamu.
You know that man makes
tangu
money.
Zama za kale, I mean more than a century. Towa doo, pate madawa, store dispensary. Nikinyamaza ita floor documentary. Flow so peppery. Business
money.
Benefit. Mungu ni neno hapo kamsema kwangu ni sawa na weakness and genesis. Ukibu take on top of fitness enemies. Briefcase of cannabis. Yo, karatasi ya thamani ni pesa. Viti ni uchafu, popote wendapo. Pesa Kwanza. Silali kitandani na kesha. Kuseti chafu tatu, chuchote utakacho. Pesa Kwanza. Karatasi ya thamani ni pesa. Viti ni uchafu, popote wendapo. Pesa Kwanza. Silali kitandani na kesha. Kuseti chafu tatu, chuchote utakacho. Pesa Kwanza. Money power, respect, lax. Zije kwenye banki ama fax. Ziwe kwenye crate ama box. Demo awe sex ama wax. Yeti ama tax. NIKKI MBISHI baba Malcolm. Kibabe kama umabe na zisaka. Mugabe Zimbabwe na Madaraka. Maisha sindimba kibinda nkoi. Bila kudinda ukoyoi. Uwa winga chinga boy. Sister du uza papa manguva. Usiwe kama rapper wa manuva. Online kama Phelps dira chuza. Tena kila bay manza bay paka slipway. Ukiwa shogo siwe chick gay. Salamu kwa mapusha wa Arusha na Dar es Salaam. Mizigo mnazungusha na faham. Msijali ntawalinda IDP side play boy. Mwema, sikiza na chosema. Bora uwe drug dealer. Usiwe teja, young killer, ruge meneja. Usiwe kinege, kuwa kali, yumba, sunda, mabumba. Na ulale mbele, mitani kwele, machale tele. Yo, karatasi ya thamani ni pesa. Viti ni uchafu, popote wendapo. Pesa Kwanza. Silali kitandani na kesha. Kuseti chafu tatu, chuchote utakacho. Pesa Kwanza. Karatasi ya thamani ni pesa. Viti ni uchafu, popote wendapo. Pesa Kwanza. Silali kitandani na kesha. Kuseti chafu tatu, chuchote utakacho. Pesa Kwanza. Iwe kwa kadi za kihuni. Buni miradi, uzuni na uduni vifichwe na umaridadi. Washa kula vyao, wache waibinafsishe buzwagi. Pongezi kwa fisadi. Nasaka vyangu siongei na ridhiwani. Nikiwa fiti usulize tizi gani. Kutegemea ndugu ni habari za kizamani. Zinduka toka gizani. Wengo na imba Gucci na Louis V. Wona kani sisi jui mi. Nikenda dukani sisi nunui shit. Na bado mitani hawazingui kid. Jui si. Ili muwe bigi kana notorious. Inawabidi muwe warriors. Hesabu nyingi kushinda body mass. Na sweet 16 jail was speed 40 bars. Na sitaji bodyguard. Nikingia booth na chana. Nuks pakalana uzushi kwa mwana. Ni kufumwa uchi wa mnyama. Kifanya matus bila zana. Dem kiganja ujui ujanja mikwanja eh? Yo karatasi ya thamani ni pesa. Viti ni uchafu popote wendapo. Pesa Kwanza. Silali kitandani na kesha. Kuseti chafu tatu chuchote utakacho. Pesa Kwanza. Karatasi ya thamani ni pesa. Viti ni uchafu popote wendapo. Pesa Kwanza. Silali kitandani na kesha. Kuseti chafu tatu chuchote utakacho. Pesa Kwanza.